Hallelujah. So now we are going to talk about the love that comes from God through Jesus. Kulukulu sinike zuthando. The purpose namhlanje ngifuna sibheke the love of God. Why asinikeze that love? Because there are so many types of love. There are so many types of love that we have. Hallelujah. Sinothando leli esilusebenzisayo labantu ababili abashadile. Abanye bayalisebenzisa ngokwenkanuko niyezwa bazalwane. Lothando lokuthandana enijola ngalo. That is not a love from God. Hallelujah. Kube sekuzoba nothando lolu olutholayo olamama nendodana nendodakazi nengane. That is not the love that I'm talking about. Niyezwa bazalwane. Niyezwa. Kube sekuzoba nothando lama friends as your friends who love your friends. I'm not talking about that love. I'm talking about the love that we call agape love. That is a love from God. Hallelujah. Praise the living God. So now, la kule package le uJesu, there was the spirit, esehlikele kithi, the spirit of love. Because besingenalo uthando. Oh, hallelujah. Besingenalo uthando, besingathandani. Yingakho uma ngabe sehamba uJesu uzakhuluma amazwi kuJohn chapter 17 uthi uJesu uma ngabe ekhuluma baba ukuze ngishiyile lento yobunye kubo nalento yokuthandana njengalokhu nathi simunye mina nawe nabo izwe liyobona ngokuthi banjani babe munye bathandane ukuze kubonakale ukuthi babhilonga kimi. So akasinikezanga uNkulunkulu uthando just to show off, but usinikeze the love ukuthi sibe nezinto esikwazi ukuzinqoba ngothando. Okay, funda ke ngani nam so that we'll understand. Sihambe kanye kahle hlobo.
Ngakho siyazi ukuthi sihlala kuye naye kithi ngokuba usiphile okukamoya wakhe.
Yes, usiphile okabani? What is logo kamoya? What is that? Is love. Uspilo kamoya. Angithi yakhumbula ngithela sithole la mangabe uJesu ngoba efika uJesu la ezosifela izona. There was a spirit of love. There is a spirit of victory. There is a spirit of prosperity. There is a spirit of breakthrough. Oh, hallelujah. Imoya ajani asinike wona. Praise the Lord. Kubeka mntanami.
Thina sibonile. Siyafakaza ukuthi uyise wayithuma indodana ibe ngumsindisi wezwe. Lowo ovuma ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala kuye. Naye kuNkulunkulu.
Lo ovuma ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu njani uhlala kuye. Actually, those who accept Jesus, they don't accept Jesus. Actually, they are accepting Jesus. They are accepting God through Jesus. Ngoba mangabe evuma uKristu ukuthi ahlale kuye, uNkulunkulu automatically uzohlala kuye. Hayi ngoba efuna ukuhlala kuye, ulandela iagreement noma ulandela icovenant between yena noJesu ukuthi la ukhona ngizoba khona. Oh, hallelujah, hallelujah. Qhubeka mntanami.
Thina siyalwazi. Sikholwa yilo loluthando uNkulunkulu analo kithi.
Bamba lento ke yes.
uNkulunkulu uluthando.
Na uNkulunkulu is what wazalwane. uNkulunkulu uthando. Uyini uNkulunkulu? So kushuthi ngamanye amazwi uma sikhuluma ngeagape love, we are talking about God. Awufushi makhuluma khona ungalali ngiyazwa kuyashisa. Masikhuluma ngeagape love, we are talking about God. Umncinze bangabe umbothi yasela umncinze 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 phela umncinze noma ngamncinze akhala kulungile kodwa ngoba ngifuna izwe lento. Now lithi iBhayibheli God is love. uNkulunkulu yini bazalwane? So kushuthi ngamanye abazi uma ufuna incwadi yamaKorinte athika amakorinte okuqala lithi iBhayibheli noma ngingakhuluma ngeyilimi ngikhulume ngani bazalwane ngeyilimi ngiprofet but if I don't have love I am nothing. Why? Lithi if ungenalo uthando kodwa ukhuluma ngeyilimi kodwa uprofetha lithi you are nothing noma uprofetha lithi you are nothing noma ukhuluma ngeyilimi. Why? Because love is the part of salvation. Oh, hallelujah. Funda mntanam, uNkulunkulu luthando.
Nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu.
Nohlala othandweni uhlala kubani? Yes.
NoNkulunkulu uhlala kuye.
Oh, hallelujah. Ngifuna ukuchaza loNkulunkulu njani? Asiye kule verse ku verse 18 ngifuna ukubesibala futhi. 17 ufunde now.
Ngalokho uthando luphelelisiwe kithi.
Now uNkulunkulu mesinika that spirit of love. Akasinikanga bazalwane ingcenye but usinike uthando oluphelele because there is a reason why asinika uthando because love is not just love uthi lithi iBhayibheli lithi uthando luphelelisiwe kithi lithi nganam
ngalokho uthando luphelelisiwe kithi
uthando luphelelisiwe kithi futhi uNkulunkulu lethe lothando lonke kithi wabuyela phezulu in heaven without love elishiye kithi there is a reason why ashi uthando kithi
ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahlulelwa
ukuze sibe nesibindi the purpose of love of God to us is to have the confidence. Oh, hallelujah. Sibe nani bazalwane ethasha umthinto makhelwane kungalali makhelwane ungalali mawuze uthi manje obuthongo umengeza inyawo. Hallelujah. Na ukuze sibe nesibindi ngiyangizwa bazalwane abantu abaningi baze babe neyibindi ake ngikhulume namhlanje abantu abaningi baze babe neyibindi benza izinto ezisabekayo ngoba bezanda ukuthi bakhiwe ini bazalwane isibindi but thina because of love the spirit of love that is upon us esisinikezwe uNkulunkulu gives us the confidence not just to have love for anything but for love so that we might have that confidence in him sikwazi ukumkhonza ngesibindi listen the bible ukuze sibe nani nesibindi ngoshukulwane lokwahlulelwa akasinikezanga uNkulunkulu uthando ukuthi sidlale ngalo but the love of God is our weapon to fight against the spirit of evil ukuze bese kufika isikhathi sokwahlulela sibe neconfidence. Can I share this thing to you right now so that we'll understand? Have you ever come in the situation la khona uma ngabe uhlela ukuzibuza ukuthi ngiyaya ezulwini noma ngiye ezulwini uthi uma uthi yacabanga ube contenti kuwena awuyi wena lapho kube khonte incane ethi ngoba ngisindisiwe. You know what is a problem? Now if you don't have the full love of God, the agape love, you cannot fight with that other voice le ethi wena awuyi la uya khona. But if you've got love of God lugcwalisiwe kuwe liphelelisiwe kuwe uba neconfidence uthi hey lalela devil no matter what I am going to see my king even if I can die now I've got the confidence because love of God, the agape love, brings confidence. The love of God is not just for but it's the weapon to fight against devil. You know why? Because the love of God alphelelisiwe kuwe. Umuzwe doubt. Ethe hot hey Jesus. Hey God baba. Hey lento ngibuza yona. Uyazi ngempela hey. Uyazi ukuthi the love because umuntu onothando. Oh hallelujah. Likwazi ube neconfidence. Noma ngathi uSathane wonile uthi ayilalela wena angonanga kuwena noma ngiphila ngiphilela yena noma ngifa ngifela yena noma ngonile ngonela yena his love is sufficient for me. Lithi kuze sibe nani bazalwane nesibindi yini isibindi kodwa wena usabukuze enkosweni Because awunayi confidence. You don't have full love.
Ngokuba njengalokhu enjalo yena sinjalo nathi kulelizwe.
Yes.
Akukho ukwesaba othandweni.
Oh hallelujah. Kubeka.
Kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba.
Yabona one uthando lezani basalwane lusinikeza iconfidence. Two lezani uthando luchasa ifear. If you've got fear means that awunalo uthando oluphelele kuThixo. Itheni liphinde ngabulezani uthando number two.
Kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba.
Yazi ngiyalithanda. Alisho ukuthi kepha uthando liyaxosha ukwesaba. Lithi kepha uthando olu kusho ibathuthi bakhona abanalo kodwa olungaphelele. Ake ngiyiphinde kube isiZulu iclean. Ake siphinde sifunde. Lithi iBhayibheli uthando labe sethi khoma hayi nje uthando kuphela olupheleleyo lixosha ini ifear. Kusho ukuthi bakhona in the house of God who got love but not full complete love of God. Abaphakathi kodwa besaba bephakathi ngoba khona ihlobo phakathi kwenu ofanele kufezeke izwi ngabo elithe njuku njogcina kuyoba khona uhlobo labantu abanesimo sokumazwa uNkulunkulu kodwa bewaphika amandla abo. Abaphika amandla abo abanjani? Yilaba abanothando olungaphelele kuNkulunkulu ngoba olwabo uthando alikwazi ukushayisa ifear. Bathi bekhonza uNkulunkulu babenefear kuNkulunkulu angabi nayo ifear yokungena etheksini ahlale nabantu abawu-4 COVID ikhona kodwa mase kuyendlini kaNkuluNkulu ngoba uthando aliphelele athi hayi kuyafiwa kune fear angabi nayo ifear meye bank eyohola imali leholwayo eposini akho social distancing eposini kuyamiwa abantu bafuna imali yabo ame naye khona kodwa mase kuziwa endlini kaNkuluNkulu athi kuyafiwa. No, the love of God aliphelele kuye because maliphelele siwe liqoshi fiye. Insindiso lebazalwane, insindiso lesikhuluma ngayo January zobe ngikhuluma nje nge-salvation. Akasinikelanga uNkulunkulu uthando lizo lethe izinto ezithu yosinika isibindi libe seliqosha ifile. Into eyenza ukuthi ibandla laqala lingabi nankinga noma izinto zikhona, it's because they've got full love of God. Babekutshena kahle oPaul bethi when I'm absent in this body I am present in the Lord because the love of God. But come to the church of today, you are saying, if you are telling yourself that you love God but usabuza endlini kaNkuluNkulu, this disease is not from, it's not like other diseases from there. Satan la uzohlu ukwazi ukubona abanothando liphelele because the love of God liqoshwe kwesaba. Uthando lo angithi kubona nje sikhulume ngothando, ake sikhulume nge-eros love, uthando lenkanuko, uthando lenithanda enijola ngalo. Ukubona umuntu uma ngabe ejola ajola nendoda embi uthi ayibheka lento ayibhekeki kodwa kanandaba ayidonse ngengalo. Why? Because lo muntu is full of love. Uzubuza ukuthi kuba lo muntu muhle nje le ntombazane iyavesa isigoshongo nje ngekhanda elihle wowenze njani. Akasiboni isigoshongo sekhanda, ubona yena into enhle. Why abona into enhle? Because lo muntu is full of love, because uthando liyayixosha isigoshongo, liyakhe into enhle. Oh hallelujah. Uthando likaNkulunkulu liyayixosha iCovid noma ikhona. Sibona uNkulunkulu emkhulu kuneCovid, sibona ukuyohlanganyela kukhulu kunokuhlala ekhaya. Why? Because the love of him luphelelisiwe. Ukubona inkinga nje kodwa hayi ngangamane ngihlaleke la ngangamane nje kuthi iphela hayi ngihleli bathiwa ngibize sengizohlala esinyaweni sikajesu kunathi ngisukane nenkinga le kodwa uthole ukuthi uthando luphelelisiwe kuye nomngathi wena yini oyibone la uthando lenza ubona izinto abantu abangayiboni abantu bathi yini kodwa le kodwa uthothi wena akhona into oyibona uthi yazi inkinga yenithando iyiboni nento engiyibonayo why it's because of love hallelujah noma bangathi ingane yejuda bathi ingane yombazi ujosefa basho yonke into abayishoyo bathi ujesu okoyimitation ujesu owenziwe ukuthi the love of him luphelelisiwe kithi sibona izulu enganeni kajosefa sibona izulu enganeni kamariya sibona izulu kumjuda yini indaba the love of him luphelelisiwe kithi phelalisiwe kwijuda sibona izulu bathi bebhizi bebona ijuda thina sibone sifane noStefan okwathi kuza amatshe eza ejikijelwa phezu kwakhe kodwa wathi angiwabona amatshe ngibona amazulu evuleka why because the love of God namhlanje ngifuna ukukutshela if you've got fear to come to the house of God. Go and ask God. Actualize more time rock and the liar. Kushuthi noma sekufuna wahlulela. Angeke uza nayo iconfidence. Ayashatha. Angeke uza nayo iconfidence mafika usuku lokwahlulela. Lokwahlulela unefear ngoba baphalamsana abazana izulu uthando senza sibe neconfident ngoba mase kufika usuku la yazi uyazi ukwahlulela ukwale plan yakho ukwahlulela nje bese ukwahlulela ukwahlulela ukubona ukuthi khona izinto ungene kuzona ungene kuzona ufake isitha uthi uyavuka ekuseni uyaqala uyakhuluma usathana akukhumbuze izinto ey'bhedayo because you don't have full love of God that brings the confidence to you uend up uthi kodwa kusiyamjesu hey sekuyobona kuqoqo mina ngekubona uqoqo noma ngafa I'm going to see him because his love noma wena ungazi history yam but his love noma ungazi izolo lam but his love noma ungazi ukuthi bengijani but his love ligcwalisiwe kulinikeza iconfidence ukuthi devil or no devil I am going to heaven hallelujah noma ngingafa ngingcwatshwe but ngiyezulwini because his love brings the confidence. You understand the little verse elithi elithi uthi kwathi lithini lithi umbuzo kaNkulunkulu ufuna kanithi kodwa linento esihlushula lithini bona understand la lithini lithini umbuzo kaNkulunkulu njani uyafuzula noma uyaphanga ngeke uphange bonke nalo uthando luphelelele ukuba into mayibangiso iziphumelele lenye izigive up isuka ifuzula ifuzula ifaka upende bagcwala ubusa ifaka amashiya amadangaka ongazi ukuthi uqhamuka izoqhamuka eminyango ubone ngeshiya aqala ingakakuveza ubusa kuyaliwa athe zoqhamuka umuntu ungakambona ubusa ubone ngenwele nje ukuthi shutile qhama kanti ukuzibalanga uyalwa uyafuzula usembangweni ngoze ubhaca udonsa ishiya ubona sevele phonjani kanti usudonsisa ubhizi wezenjani uyafuzula naye uyalwa uyalwa usembangweni busha kaNkuluNkulunkulu ufuna isibindi isibindi na akudlala ukuthatha iglwifa ngeke ngifake nje iglwifa ungayifaka nje iglwifa ehlali fana iglu banesibindi leta kadumbe ayincithi kodwa Manje fanele nze show ukuthi kunezinsuku eligeza mhlawumbe after 2 weeks kodwa bekho ligeza ekuseni geza ntambama mangena nje ebhathroom aqala phezulu angizwa kade ligeza ligeza kukhani and they are very good uzogeza alithito usempindi umuntu wasempindi ushani bazalwa Bazalwane uthando ngizwa ngilungile ngiyake miss call kubeka ngani
ngokuba ukwesaba kunesijeziso
ngoba ukusaba kwenjani bazalwane haleluya
nowesabayo akaphelele othandweni
ngikuchaze obesaba unjani njengoba usabuze ekhozweni hayi inkinga uthando likaNkulunkulu olungaphelele kuwe. I-COVID isabise babazali. Izophela i-COVID. Njengoba kubikwa 10 years i-COVID iphelile. Nayi i-HIV isekhona namanje yaqala nini? Nayi i-cancer yaqala nini? Ukuba besisaba i-cancer kwakuthiwa isendlini likaNkulunkulu usho ngabe kusakhonjwa. USathane uhlakaniphile. Ufika uSathane wafaka i-cancer wabona hayi baya endlini kaNkulunkulu. Wafaka i-HIV wabona ukuthi hayi angilethi isifo esizoba nefear manje esizobenza benzani bagcwale amanzi emadolweni ukuze bangayi kodumisa uNkulunkulu lalela uma unefear unankingani ya diagnose na mshani, tuan, tuan, tuan gamu. Ya nga diagnose na mshani kipa ini, isifu, utogotele. Umune fear, ushutu na kingana. Lack of love of God. Asipin, isifu saki diagnosis ya diagnose. If you fear to come in the house of God, with diagnosis, your diagnosis is what? In bracket, lack of love of God. So she found a treat well out and win. Ngoba, awu yezulwin. Ngoba, lolu tando, leka, lugwanz ube nan, ube ne confidence on the day of judgment. Lolu tando, lugwanz uwaswajani, ugu kosha, ugu esaba, lolu onan ugu. Ebazona sengiyavala sengiqedile. Ningacabanga ukuthi lama verse akhulunywa eBhayibhelini awabantu abangakholwa wethu. Lathi iBhayibheli kuyofika isimo la khona kuyoba nabantu ababa nesimo abayomvuma uKristu kodwa babe nesimo sokunjani sokumthanda uKristu kodwa bewayaphika amandla. Benjani bazalane? Ungangawaphika ngomlomo uthi ngiyamthanda nami uJesu kodwa ndiCovid uyaphika. You are saying you are turned to Jesus, but your power. Man, you could Jesus must again. Command. A man, you want to face a man. Oh, no, 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 no. You must again, Jesus. Command. You make a wife face a man like a symbol. Symbol, Nagani. Command. You can't do this. I'm not going to be a man. Jesus, you're going to get a man. I'm going to say, for you, Jesus, you're going to get a man. We are turned. Ngokusho kodwa uthi ngiyakuthanda kodwa wena uphilisa umuntu uyisahluleki. That's the meaning of this. Keep it diagnosis in flesh. Ngiyakuthanda impela kodwa nje awucabanga nje ngiyofukhanye afika kunojabule. Ngiyakuthanda myeni wami kodwa nje uyisahluleki. I appreciate your time. Ngiyathanda ubovu. Afika athi nje umazuma athi kwani ngiyathanda ubovu kodwa isahlubeki. Ungabusayizwa into uyakuthanda. Lo muntu kahle hle uyakuphika. Kodwa ukuthi akaboni ukuthi uyakuphika, usetshenziswa yisithu ukuthi akuphike. But what is happening in the church of today? Akulona ivesi langaphandle langaphakathi. Yekani uba magwala ngonkulunkulu wenu. If uyigwala ngonkulunkulu wakhamba uyothi cause ngigcwalise ngothando. Wakho shuthi ngiyalekotha ngisengcupheni ukuya esihogweni ngejudgment angikwazi sitheni bazalwane sekuyafana uthando oluphele ndiagaphe lapo isinikezwa kini the confidence number two the love of God of which is agape chases what bazalwane fear the fear is the opponent our opponent it's our enemy.
Tina siyathanda ngokuba yena wasithanda ukuqala. Uma umuntu esho
lapho ngeke ngisale lapho ngoba senzothuka abantu abaningi. Basigcine la. Tina siyathanda ngokuba yena wasithanda ukuqala. The love of God. Cabanga nje, makuyoholwa nemali eholwa eposini abana ndaba. The social distance. Umuya ngo 5 umele utrend 50 kube yawufuna emsebenzini abanendaba na COVID fani yakho project yakho no yabona bengekuhleka emsebenzini yaze kahleka bazahle postcard yaze abantu 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 yaze ufuna ibuwe it's waste of time abanye bathatha ama leave bathi ngathi tuzophela mangithatha 2 weeks zothi ngibenzobe seyigcoba kona babethi ngobusika athi hayi kungcono ake ngithathe leave zothi bathi ave yayishitsha angithi abekho spiritual abayiboni le nto ukuthi is a spiritual warfare athathe leave ebusika athi kuthiwa inzima kakhulu ebusika ngiyalithatha manje angifundi ngithela udokotela kuphele ama-sick leave ngoba ivele ya-adjust akoba into yakamoya vele yathi ehlobo ngikhona manje ke usayithatha phela ihlobo lonke ukuthi shouldo gcina ungasasebenzi isisu sifuna ukudla. You rather trust God. Mina mangamncupha abaningi bathe hayi sebusika kuthiwa manje bsengoba abathandaza abantu babuzukulu bafuna you rather put your trust to God. Utisebusika is a hlob, but my trust is in you. Roaming advance is a psiga, that is none of my business. It is your business to protect me. Let us stand on our feet and pray.
Jehovah, Gitembile, Gitembile.